mukazi aliense amafuna omukona. A man that truly loves and is always proud of her. Nge ukumpisha manone ulekebe shive na banobe. Ate ukumpisha manone we munandi musunge winom. Nge ukumpisha manone ulekebe shive na banobe. Ate ukumpisha manone we munandi musunge winom. CDB flows cup of coffee is another man's cup of poison. Just like Paco Banga decision, tola kusana bon sama reason. Twali kusana we are different people. Kuti na fire, gelo very simple. Bambi kuti bamona pwa ma pimpo. Kansi ine demona pwa ma dimpo. You know true love. Banabonse babululu na bagayi aba mungulu bana mupelo mutinji vulu vulu. Bambi bala fwila fwila mukati wevo tatu fwila fwila mukati. Twenda pie babili babili taiti twali katananga sandi na sementi. You know true love. Kebe sibe na banobe ate ukumpisha manone we munane.